Yeah! I go by the name Bravo Leroux. Kodwa ndinguta Bravo kuwe. Ndingatsho nangoko yeah!
Yo, this is crazy, bro.
Except, finally, ndikundaba mlonyeni. Ngoku igama lam alisapheli emehlweni. Indalo kaYehova yenzeke emhlabeni. Oko ndiyabulela kwazinyanya zinganiflatheli. Iithizane zam nandiziphepha endleleni. Xa ndikhilana nabo ndingabajongi emehlweni. Bazofuna uzithola esikolweni ndiphelephi. Ndibagejekise nyani ndingabaxeleli kuba I always knew nandishaya ngale way. Anokwazi ukuqhithisela xa ndithathe nansi plate. Better len ndibuze inyani till my stomach aches. This is all I know, there is no other way. Benyanzelekile ncamekwano ndizinikele. Benyanzelekile njengetyani ndizicingele. Benyanzelekile ndifokase kule way. Ndiyabulela kukumedi kuba zange ndijitele. For for only hope kuba zange ndatyelwa. I can only imagine xa notyelwa enye irapper. Ndibe ndiyila rap ndiqhalutyela ezinye irappers. I know kukaloku isitima sam singaphela. Ndibulela njengemandi zange ndiphele kwikona. Zange ndiphele ndikola, zange ndiphele ndisola. Ngoku kujonge kumba ndithemba likhona. Bom bam i-oxygen kwamatshita aphelelwe ngumoya. Cela uphakamisa iklasi phezulu apho sizibone. We are here to celebrate, get our children. Bethi soze sibobe. Cela ugcine iklasi ihleli phezulu. Sbamba ne sonke. Stena se sunlight de Vasco. Danki asponge.
Kunzima.